I shine another night to shine. Akali, yeah, yeah. Kuka kafisi ha mzungi. Ndoto pe moni. Amezale katise. Menoo.